Ashiraho igishushanyo agihindura imana ngo abantu bose bakiramye habatware n'ibisonga baraterana bemeza yuko ari imana ikwiye kubararirwa
kuko ari isezerano ry'imana yagiranye
Meshake na Abednego bamaze gufata umugambi mwiza wo kutaramya icyo gishushanyo igami hose biramenyekana Nebukadinezari umujinyu bamwishe ashyiraho itegeko ngo abo bagabo babazane batwikwe